ngena xikolo ikuva kuhlupha vakuzesa timbangi ikuva kujuta leswinene in life va ro chuza ya i vito ANC na rovito vivo nghena make vitratreke high school vaberekisana swipota vahloniphi lavakulu na khensani makoti isplashini swa tibu ku va tshembise oledi ta va hlayisa mzulu life ya le high school ela van'wani va hlaya tibu esa nchuze ku va rasta leri jama kusketa tafa life ya le high school ela van'wani va hlaya tibu esa na khensani kume blessa after school ndze ta bima wotseta khensani xikolo i tsikini a village na roundin se i pfuxa kantini i na n'wana mara papa n'wana nga n'wi tivi un'wana n'wana ka khensani a rhandzekile hi ku lava mali na ku famba na fashion majiti ma pfuxa 280 na okap xikhwameni na matiza mako ti tirha lomu swikolweni hi froback ni ri tlhelela a primary loko a wu yimisi i ringeta va pfuni tivutise ku ri fike njhani kwala i nga kona ku lava ku va phorisa khasa wo hemba hello manya se ri ku ni byela fakela GMG i problema swa bo you confess the blacklist is most wanted no peace until I die to my haters we gonna see the whole movie mandela hi beam ta trap a kick in the jeep life ya le high school ela van'wani va hlaya tibu esa nchuze ku va rasta leri jama kusketa tafa life ya le high school ela van'wani va hlaya tibu esa na khensani kume blessa after school ndze ta bima wotseka life i farm ekerekeni a va rhanga va te ku ta biwa n'wana gomoloka ka vatswara va nga vuli mavoko mara mitirho ya misava aya sava magwala eka sapushi nombol ku hambi nyavo nzimba bayisikelema yo black sam ngipeti magangsta uzo gcwala nga mapantsula swibuku sa mi nga sithemba swo tivuka mawulele eka skill chuza to kumbe metric hlokotele musi na matis mambali brandi mara va ta ku nga vuli ti-class work no kopa homework no kopa aka test i jumbani va ku juma va rhukana i tsakisa vumedel ku ve vo va ku langutangi va langute future. Life ya le high school ela van'wani va hlaya tibu esa nchuze ku va rasta leri jama kusketa tafa life ya le high school ela van'wani va hlaya tibu esa na khensani kume blessa after school ndze ta bima wotseta.
Hey man, free my niggas, man.
Free my niggas.
Yes, man. Hey man, shout out Ray 2, man. Man, shout out my niggas.
Hey man, this is Angle Up for you.
Let's do it.
I did that. Shout out my Angle Up.
Shout out KIJ. Shout out the 4 of them. Shout out them. Free my niggas.